Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 28 munyonyo umwaka w'2021 ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse biraza kuvana naho umwe wese aherereye aba ndabahaye nikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi ariko mu nkundire mbanze ndabashikiriza ingingo nkuru umuruzi yagize ibyavuzwe n'umushinga mateka Leopold Hakizimana wo mu mugambwe SNL akaba n'icyegera cy'umukuru w'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshinga mateka mu kiganiro ku nama gica kuri radio Isanganiro kwashima ibikorwa by'umugwi CNIDH ujejwa agateka kazi na muntu mu Burundi abanyagihugu bamenyesha ko arakumiza kumva imvugo nk'iyo y'umutware ninge na agateka kazi na muntu kadasiba guhungabana ku munsi ku munsi ngo nayo kuba bishikirizwa n'usanzwe ari mu biro bikuru by'umugambwe SNL batina kamara maza kuko abanywanyi b'uwo mugambwe birigo barabona nka imbwa yaboneye ku mugezi bativiwe birasize ubwenge ahubwo ido nido yinyo muca muri kurikira mukanya gato nayo wahoze ari umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi ngo yategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane kubera ibintu byononekaye mu gihugu biturutse ku butungane butakoze neza igihe cyose yari amaze aburamutswa ibyo bikaba bivugwa n'imiryango y'ababo bamaze igihe bafunzwe kandi bararangije ikiringo c'igihano bari barahawe canke barahawe ca kane hamwe n'abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu aho bumva ibyo yashikirije ugiye kumukorera mu ngata ngo ko yokora uko ashoboye kugira ngo azoce ashira mu ngirizo manza zo kurekura bene abo bantu bakaba bababazwa no kubona ataco yakoze kugira ngo ashire mu ngiro icamategeka ategekanya kugira ngo abo bantu basubirane uburenganzira bwabo bati nareke kurondera kwiyeza kandi yamaze umwaka urenga n'igice aramutswe ubwo bushikiranganje yamara kabatabikoze navyo nyene muca muvyumva muri ano makuru nta kirutse imana Edison n'umunyamabanga ashingwa bikogwa mu gwaruka gw'imbonerakure muri komine Mugwi ni hariya mu ntara ya Cibitoki akaba asanzwe ari n'umwigisha ajejwe indero y'abanyeshure encadre aragirizwa kuba yirigwa aratwaza indaro abanyeshure bo kwishure Manege muri iyo komine nyene abavyeyi barereye kuri iryo shure bakaba bababazwa no kubona atigera kurikiranwa n'ubutungane ahubwo akabandanya bikora ataco yinona akandi karorero ka hafi akaba ari ak'umwana w'umukobwa w'imyaka 16 aheruka gutera inda ariko akaba atigeze ahanwa abo babyeyi bagasaba ko yofatwa gahanwa hama leta nayo ikareka kwa mikingira ikibaba abagizi ba nabi nkabo kuko igisata c'indero ari ryo soko giterambere mu gihugu nivyo navyo nyene muca mubikurikirana mu kanya gato ido nindo ryaya hamwe na yandi twabateguriye muca muri kurikirana mu kanya gato kuri mikro muri kumwe na Jewe Janete Kamikazi nayo mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko mfashwa na Obe Felix Irankunda kaze
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Kona Barundi bantora bakashirira ngo ndabarongore ngasanga ha komine nini buzemo n'iburi iburi abantu 50 ariko bararira barizwa ari iki gutunga mbwira umukuru w'igihugu cyo biki wogiriki uru na cyane cyane uzirikana neza icuje hejuru uzirikana neza icuje hejuru ugasusanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwe n'igihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira icyo gihugu ni cyahe kandi ndakure mu ntunga icyo gihugu cyitwa ngo iki tashaka kwega umuriro imana araduhaye amahoro turagenda nkuko umuriro duce dushaka kwega ubunyeri ubunyeri ubu tukwege
ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafite ubumenyi cyangwa badafite umutima ariko hari ibintu bibiri mwagarutse ko kandi ari byo hari igiturire n'ibyo kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza uko kuboko kuriho ushobora gutuma umucamanza atitegembya mu gufata ingingo ibereye yisunga amategeko urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyangwa afite ukuri akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara akishimikiza en général quelconque de la rumeur de la prise. Niho bigoranya kubaho bya rimwe rimwe.
Ikibabaje cyane nuko benshi babivuze bakabizira.
Kujya yabivuze
benshi barabivuze barabizira, bamwe barapfuye, abandi baburenga aho mu mabohero arizo bazira, abandi nabo barahunze igihugu twebwe twese. Twahunze kubera twadomye ku rutoki bijya nyene yarayavuze. Ariko urabona wewe ntanicyo yabaye.
Ndasubiye kubaramutsa bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNL cyo kimwe n'abandi banyagihugu bashoboye gukurikirana ikiganiro ku nama ica kuri radio Isanganiro. Bavuga ko baguye mu gahundwe kumva icyegera cy'umukuru w'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshinga amateka y'u Burundi, amenyesha ko ashima ibikorwa by'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Abanyagihugu nabo bati na kamara maza kumva imvugo nk'iyo y'umutware nkinge na agateka kazi na muntu kadasiba guhungabana ku munsi ku munsi, nayo kuba bishikirizwa na Leopold asanzwe ari no mu biro bikuru by'umugambwe SNL. Abo banyagihugu bati na kamara maza kumva avuga amajambo nk'ayo mu gihe abanywanyi b'uwo mugambwe birirwa barabona nk'ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ido nido giye inkuru na Dondo Dieu mbaza umutima.
Hadi mu kiganiro ku nama gica kuri radio Isanganiro, umushinga mateka Leopold Hakizimana wo mu mugambwe SNL urongowe n'umushinga mateka Agatongwasa, umugambwe byari bisanzwe bizwi ko utotezwa by'indenza rugero. Aho mbere n'abanywanyi uwo mugambwe birirwa barabona nk'ayimbwa yaboneye ku mugezi mu kwicwa, kunyuruzwa no gukorerwa ayandi mabi yose akorerwa kiremwa muntu. Umushinga mateka Hakizimana Leopold asanzwe ari cegera cy'umukuru w'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshinga mateka, yamenyesheje ko ashima ibikorwa by'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Ati kandi kuba uwo mugwi barawukuye kuri statut B bakawushira kuri statut A, ati n'ibintu byiza cyane. Kurikira umushinga mateka Leopold Hakizimana wo mu mugambwe SNL akaba n'icegera cy'umukuru w'umugwi gukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshinga mateka.
Kanita kubiri konsanzwe ndi mu mugwi mu nama nshinga mateka ujejwe agateka kazi na muntu n'ubutungane, mbere ndi cegera cy'uburongoye. Byumvikana yuko ibintu by'agateka kazi na muntu ndabitoye gukina cyane mu kazi ka minsi yose twarakoranye birebire kujya n'agateka kazi na muntu no kugira bashoboye kujya k'uwo mugwi twaragerageje gukorana kandi ndibaza ko abizi. Rero nk'abantu bo muri SNL turashima babahaye iyo stati A, tukabishima gute kubera babibahaye iyo stati A bituma bashobora gukora atantamba. Bari kuri stati B hari aho badashika, ushobora gusanga hariho n'amanama bashobora kutatumirwamo. Iyo rero iyo badatumirwemo tubafata nk'ijisho ry'agateka kazi na muntu, kandi natwe ibyo bintu bitubajishije byo tubabaza kuko batashyitse mu ibyo bikorwa izo nama bataseza kubera kugira bavuge ibera mu Burundi. Uno munsi rero ko bashoboye kuca kuri iyo stati bakabocora kwa bugururiye imiryango, buguriye imiryango bashobora gushika ari wose buravuga iz'agateka kazi na muntu, twe biratunezera.
Kubw'uwo ari cegera cy'umukuru w'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshinga mateka, amenyesha ko ngo basanzwe batuma abakorera muri uwo mugwi mbere akamusaba guhora bashikana kure ibyo bahora bamutuma canke bazobatuma ngo bazohora babishikana. Bagashima ko uwo mugwi ngo uriko urakora cane kandi ngo witanga bidasanzwe, eka mbere ngo ufise inguvu zidasanzwe. N'ubu nyene Leopold Hakizimana n'umushinga mateka wo mu mugambwe SNL.
Mu bisanzwe turanabatuma tukizera yuko ibyo tuzohora tubatuma bazabishikana aho hose bashobora gushika. Uwo mubagiye rero kuri stati ya tubona yuko ari intambwe ku kazi k'iwabo kazi bari kurakora, kandi nibaza yuko ubiravye igihe umugwi washizeho kuva itegeko rigiyeho mu 2011 bagerageje kutandakurikirana no mu kugira gatatu. Ayo mugwi wa mbere wari urongowe na Emmanuel waragiye warahejeje ikiringo cyawo, harazo wari urongowe na Jean Baptiste urahejeje ikiringo cyawo, uwo nawo urongowe na Nyakubahwa Vinyi Dr. Vinyi turi kumwe aho wajaho nariho narabibonye turabona yuko uri kuragira ingufu mu kwitanga urajya nino urakira ibirego kanukana yuko bakoresha ingufu zikomeye
abanyagihugu bobo cyo kimwe na bamwe mu banywanye bo mugambwe SNL bashoboye gukurikirana ikiganiro ku nama gica kuri radio Isanganiro bavuga ko bakubiswe n'inkuba kumva icegera cy'umukuru w'umugwi ukurikirana iby'agateka kazi na muntu mu nama nshingamateka y'u Burundi ashikiriza amajambo nk'ayo bati nakumiro kumva iyo mvugo ningene agateka kazi na muntu kadasiba guhungabana nayo kuba bishikirizwa n'umuntu asanzwe ari no mu biro bikuru by'umugambwe SNL wirirwa uratotezwa ku munsi abanywanyi bawo nabo bakaba badasiba gukorerwa ibidakogwa abo banyagihugu bavuga ko ari akamaramazi bati ibintu bigoye bikiriko bati kandi abanyepolitike bamwe bamwe ibyo barimwo birasiga ubwenge bakabandanya bavuga ko biteye isoni kubona umuntu aserukira abanyagihugu mu gishingo cyo kubavugira ahubwo afatanya n'abariko baratuma agateka kabo gahungabana.
Urakoze Dondo Dieu mbaza umutima kuri iyo nkuru waduteguriye. Imiryango y'ababo bamaze igihe bapfunzwe bararangije ikiringo cabo cigihano bari bahawe canke barahawe ica kane n'abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bamenyesha ko umushikiranganje yahora ajejwe ubutungane ngo yarakwiye gukurikiranwa ngo kubera atacu yakoze kugira ngo ashire mu ngiro ica amategeko ategekanya kugira ngo abo bantu basubirane uburenganzira bwabo nayo ngo kuba yarabwiye wamukoreye mu ngata ko yokora uko ashoboye ngo kugira ngo azoshire mu ngirizo izo manza zo kurekura bene abo bantu ngo ntawo bitaniye no kurondera kwiyeza kandi amaze umwaka wose urenga n'igice aramutswe ubwo bushikiranganje yamara ntashobore kugira ica koze. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mbera Mihigo Jean Marie.
Janine nibizi yahora n'umushikiranganje w'ubutungane kuva intwari ya Evariste Ndayishimiye kija ku butegetsi mu kubisikanya n'uwo mukoreye mu ngata ariwe Domine Banyankimbona yabwiye ugiye kumusubirira ko hari igikorwa cihutirwa ubushikiranganje bwari bwahejeje gutegura co kurekura abantu bose barangije igihano cabo n'abari barose ca kane c'igihano baciriwe ariko kigaheza ntigishirwe mu ngiro ko yokora uko ashoboye ngo kubwira azoce ashira mu ngiro izo manza zo kurekura bene abantu birekira Janine nibizi yahora mushikiranganje w'ubutungane.
Hariho ikindi gikorwa tusa n'abari bahejeje co gutororokanya babanyororo bamaze iminsi basaba bati twebwe twarahejeje ibihano vyacu twari twaraciriwe twebwe twari twarosa ma liberté provisoire mugabo turacafunzwe urutonde rwogo twari twahejeje nago nyene kurutondekanya inonde zabo abantu bari ngaho twari twahejeje kuzitondekanya kugira ngo umuntu wese afungwe hisunzwe amategeko. Icyo gikorwa rero kikaba cari ko gikorana ubushikiranganje na Ministère Publique ariyo Parquet General de la République naho nyene muzoheza mubandanye mubikorana.
Miryango yabo bamaze igihe bapfunzwe bararangije ikiringo c'igihano bari barahawe canke abapfungwa bari barahawe ca kane hamwe n'abagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu yamara ntibashobore kurekurwa bamenyesha ko umushikiranganje yahora ajejwe ubutungane yarakwiye gukurikiranwa kubera atacu koze kugira ngo ashire mu ngiro ica amategeko ategekanya kugira ngo abo bantu basubirane uburenganzira bwabo mu kiringo yari amaze arongoye ubwo bushikiranganje bw'ubutungane. Nayo ngo kuba yabwiye umusubiriye ko yokora uko ashoboye ngo kugira ngo azoce ashira mu ngiro izo manza zo kurekura bene abo bantu ngo ntabitaniye no kurondera kwiyeza kandi amaze umwaka urenga n'igice aramutse ubwo bushikiranganje yamara ntashobore kugira ico akoze bakavuga ko amabi yakozwe mu kiringo Janine Nibizi amaze aramutswe ubwo bushikiranganje ko atoja ngaho ngo ashire agati mu ryinyo ko bizokwijana ngo uko bigenda kose ategerezwa kuzakurikiranwa igihe cyose intare zofata ijambo mu Burundi ngahari abibutsa imanza z'akadenderezo ubwo bushikiranganje yari arongoye bwaciriye abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 hamwe no kunyaga ibintu byabo byakozwe n'uyo mushikiranganje hamwe n'ubundi bube gito ngo batashobora kudondora ngo bahetse bwakozwe n'uyo mukenyezi Janine Nibizi.
Urakoze nawe mbera mihigo kuri iyo nkuru waduteguriye. Umunywanyi w'umugambwe SNL Eric ndi kumwe nayo arafunzwe mu gasho k'igipolisi kari muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba aho nyanzwe amategeko kuva kuwa gatandatu munyonyo uyu mwaka w'2021. Ni mu gihe igitabo cy'amategeko mpanavyaha mu Burundi kivuga ko atamufungwa ashobora kurenza indwi zibiri ari muri benako gasho. Inshuti abagenzi n'abajyango b'uwo mufungwa basabire kugwa ry'uwabo gihe abanyakayogoro bobo bamenyesha ko ubutungane bw'u Burundi butazigera bwikubita gashi ku ntwaro ya CNDD-FDD ko ahubwo abarundi bakwiye guhaguruka muri kino gihe bakironderera ubutungane nyakuri. Abere Nzambimana abidushikireko
nkuko amakuru dukura aho muri komine Kayogoro abivuga. Eric ndi kumwe nayo ngo yahagaritswe ku itegeko rya musitaneri w'iyo komine Antoine Ndayiragije. Uwo nawe ngo mu gutanga iryo tegeko yafatiye ku makuru atariyo yahawe n'ugwaruka rw'imbonerakure. Kuva igihe ahagarikwa agapfungwa gushika ubu ngo ntarigera ashigwa imbere y'intahe cyanke inyamiramabi mwimubazi. Apfunzwe azira kuba yaranduye ibariyeri imbonerakure zari zashinze hari ko haba ibikorwa rusangi mu gace ka Karagarazi. Inshuti abagenzi n'abajyango ba Eric ndi kumwe nayo basaba irekugwa cy'uwabo ngo kuko ariko azira ubusa. Abanyagihugu bo muri komine Kayogoro bobo bamenyesha ko ubutungane mu Burundi butazokwigera uhinduka ngo naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kuririra abarongoye icyo gisata mu kwibaza ko bashobora guhindura. Intwaro ya CNDD-FDD ngo ntihindura ibyo ikora kandi ngo nta n'ukwitega ko izohindura. Igikenewe ngo nuko abarundi bohaguruka bakironderera ubutungane nyabwo. Dukurikire umwe muri abo banyakayogoro.
Ibyo twebwe abanyagihugu bo muri komine ya Kayogoro tubona iby'ubutungane naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaririye abarongoye igisata cy'ubutungane kugira ngo bashobore guhindura inyifato yabo. Nta kintu gihinduka, aba bantu barapfungwa nyine aho nyanzwe amategeko, eka amategeko ntakurikizwa. Umuntu apfungwa amezi n'amezi mu gasho ka komine kandi yategereza kuhapfungirwa iminsi mikeyi akabazwa n'umucamanza cyangwa inyamiramabi. Ariko umuntu arashobora kumara ukwezi kose amezi abiri abundiye ngaho mu kasho atakintu na kimwe arabazwa kandi ariko yagirizwa ubusa. Nico gituma rero twebwe tuvuga yuko ubutungane buhindura ingendo yabwo ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ntibibaho ntibibaho, ahubwo nsaba abarundi guhaguruka bahaguruke birondere ubutungane, twironderere ubutungane kuko abarundi twese duhagurutse tukirondera ubutungane nyabwo tutarindiriye ibya CNDD-FDD. Niwo muti mbona ukenewe kuko umukuru w'igihugu nagumarira abaririra abobo ntibamwumva. Dukwiye guhaguruka rero tukirondere ubutungane.
Tugushimire nawe Abere kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate maze tugaruke tubandanye n'ayandi twabateguriye.
Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikagira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inareza.
Barundi, barundi kazi, namwe mwese muba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraheze indwi imwe urunani Fodibe rutanguye isekeza ryo guhimiriza abarundi ba mu Burundi eka nabo bose ba mu gihugu cyacu cyatwibarutse ku bijyanye no kwikingira ikizaro nyanganda COVID-19. Mu ndwi iheze twaravuze ibijyanye no kwikingira ico kiza, gufata urucanco rwa coronavirus, eka turanatera kamo abarongozi kugira bahimiriza abarundi kwikingira coronavirus, bongere batanga akarorero keza ko barongoye mu kwicandagisha ku mugaragaro, gutyo bigatuma abarundi bahurumbira ubwo rucanco. Mu kamo dutera uyu munsi twashaka kuvunira akagohe abarongoye amasengero n'imisigiti mu Burundi. Ibyo ni ibibanza bihuriramo abantu benshi cyane iyo bagiye gusenga. Urunani Fodibe rwashaka kubasaba ibi bikurikira: ubwa mbere, guhimiriza no gutegeka abanywanyi babo kuza gusenga bambaye agafukamunwa, uwuje gusenga atakambaye ntiyemererwe kwinjira. Ubwa kabiri, kubotegekanya ibihe byinshi ni ukuvuga amasaha atandukanye yo gusenga kugira mu rusengero cyane mu misigiti hinjira abantu baharuwe, gutyo bashobore kwicara batandukanye. Ubwa gatatu, kubotegekanya aho abaje gusenga bakaraba intoke imbere yo kwinjira mu rusengero cyane mu musigiti. Ubwa kane, ko bakoresha amaradiyo cyane ibinyamakuru basanzwe bakoresha mu guhimiriza abanywanyi babo gukurikiza impanuro zo kwikingira COVID-19. Ubwa gatanu, ko mu butumwa baha abanywanyi babo bubahimiriza kwipimisha kutaja abandi bari mu gihe bafite ibimenyetso bya coronavirus. Ubwa gatandatu, ko bicandagisha bakanakurikiza impanuro bahabwa. Abarundi kuva na kera narindi barasenga, ntituriko dutanga ubutumwa bubabuza gusenga habe namba, turiko tuvuga tuti musenge ariko mwigengesere kandi mukurikize impanuro zijyanye no kwikingira ikiza cya COVID-19, gutyo muzaba mwikingiye mwongere mukingire n'abanyu ico kiza coronavirus. Muzoba kandi mukurikije ibwirizwa ridusaba gukunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyine. Ako ni akamo mutewe n'urunani Fodibe. Murakoze.
Mu ntara ya Cibitoki, ababyeyi bo muri komine Mugwi basanzwe barereye ku ishure shingiro rya Manege baridoga bidasanzwe inyuma y'uko nta Kirutimana Edison yahoze ari umwigisha jejwe indero y'abanyeshure ankadrere kuri iryo shure, akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwaruka rw'imbonerakure zaho nyene muri iyo komine, amaze gufatwa mu mabi menshi yo gutwaza imbanyi abanyeshure bakiri bato ariko ntiyigera hanwa. Kandundura akaba ari umwana w'umukobwa w'imyaka 16 aheruka gutegwa inda n'iyo mbonerakure ariko akaba atigeze ahanwa. Ababyeyi barereye kuri iryo shure basaba ko yofatwa agahanwa hama leta nayo ngo ikareka kwama ikingira ikibaba abagizi ba nabi nk'abo, ngo kuko igisata c'indera ariyo soko giterambere mu gihugu. Inkuru twateguriwe na King Blaise Iranzi.
Abo bavyeyi barereye kuri iryo shure rya Manege bidoga bavuga ko badatahura ukuntu umwigisha azi kwizera rya Ntakirutimana Edison yahoze ajeje gukurikirana indero y'abanyeshure kuri iryo shure ankadurire mu kinyamazuru atigera hanwa mu gihe amaze kwagirwa kenshi n'icaha cyo kwamatwaza imbanyi abigeme b'abanyeshure bakiri bato. Amakuru radio haguruka yashoboye gutohoza nuko uwo mwigisha Ntakirutimana amaze kwagirizwa icyo caha akarenga 10 ariko bikama birangira atigeza hanwa. Ayo makuru nyene akaba avuga ko aheruse gutwaza imbanyi umwigeme w'imyaka 16 azi ku izina rya Tuyisenge Julienne yiga mu mwaka w'8 kuri iryo shure ababyeyi bakaba baragerageje kwitura abakurira uwo mwigisha mu gisata cy'indero ariko bikaba byabaye iby'ubusa kuko byarangiye adahanwe ahubwo aca yungururizwa ku ishure rya komine Mugwi aho asanzwe yigisha gushika ubu radio haguruka kandi ikaba yashoboye kumenya ko uwo mwigisha nta kiruta imana asanzwe ari umunyamabanga nshingwa bikogwa mu rwaruka rw'imbonera kure muri iyo komine ya Mugwi aho bivugwa ko ariyo mpamvu atigera hanwa kuri ayo mabi yose yagirizwa aho mbere yamakingi gukibaba na musitanere w'iyo komine azu ku izina njanzo kizwa nayo Melkiyade afadikanije no mukuru w'umugambwe wa SNDFDD muri komine nawe azu ku izina rya Hacimana Jean Baptiste dukurikire uwo muvyeyi arereye ku iryo shure rya Manege yashimye kuyagana radio haguruka ariko ijwi giwe tukaba twarihinduye kumvo zo kumukingira
Jambo mubyeyi arereye ku ishure ritoya rya Ecofa Manege nkaranasaba ubutungane ko bwadufasha gukurikirana iyi dosiye y'uwo mwigisha yateye inda umukobwa yitwa Juliane ni ukuvuga yahora abikora amaze gutera inda abakobwa barenga cumi mugabo turabona ko byarenze impande kuko ubutegetsi buriko buramushyigikira na cyane cyane mu itanire wa komine ya Mugwi zashyirwa nayo Melkiyade akaba kandi ashyigikiwe n'umugambwe akomokamo kuko asanzwe ari umunyamabanga wa biro muri komine ya Mugwi mu rwego rwo kwimbonera kure twasaba rero nyakubahwa buramatari w'intara yacu adufatire mu minwe icyo kibazo kuko turabona ko ubutegetsi na cyane cyane komine irikiramo nyakubahwa musitanire amushyigikiye muri ayo manyanga kuko kandi imvura yata nuko bashyira amakuru ku iryo shure bamushyira ku iryo komine ya Mugwi kubera amakosa asanzwe akora ku ishure yahora akora ko rya Manege
ababyeyi barereye ku iryo shure rya Manege bakaba basaba ko uwo mwigisha nta kayuta imana Edison yofatwa agahanwa ama leta ya SNDFDD nayo ikareka kwa mikingira ikibaba abigisha barangwa n'ube gito nk'ubwo kuko igisata cy'indero ngo ari ryo soko giterambere mu gihugu ngo iyo ntwaro niyaguma mu manyanga nk'ayo ntaho izofishikanya igihugu cy'u Burundi
tugushimire nawe Kingi kuri iyo nkuru waduteguriye abanyeshuri bo mu mazone ya Gatete na Buruhukiro muri komine n'intara ya Rumonge basaba ku ikiraro cyo kuruzi Mukombe cyosanugwa mu maguru masha inyuma yaho gisamburiwe n'imvura y'isegenya yaguye mu ntango zindwi dusozereye muri kino gihe uruja n'uruza rukaba rutifashe neza abahora bahacisha ibidandazwa bitandukanye bobo bakavuga ko bariko barahagirira uruhombo runini bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio haguruka bakaba bamenye yashako bitumvikana ingene ico kiraro kitokubakwa kandi komine yinjiza amafaranga menshi cyane kubgabo rero iyo ntwarongo yari kwiye gusezeregwa inkuru twateguriwe na Aline Munezero
Uruzi Mukombe rugabura umutumba wa Mugara muri zone Gatete hamwe na Karagara wo muri zone Buruhukiro yose ikaba iri muri komine n'intara ya Rumonge mu gihe ikiraro cyo kuri ugo ruzi cyasambuwe n'imvura y'isegenya yaguye ku munsi wa kabiri w'indwi turiko turasozera uruja n'uruza rusa n'urwahagaze ku miduga no ku bantu bahora bahacisha ibidandazwa bitandukanye bigizwa hanini n'amavuta y'amamesa ibisigarira by'ibiti by'ico kiraro ni by'abagenda n'amaguru bagerageza kwifadikiza ariko bagatinya kumwanya n'umwanya boshobora gukorokera muri ugo ruzi abanyagihugu mu mazone ya Gatete na Buruhukiro bakaba bafite amakenga k'ico kiraro gishobora kubahekura kubera gisanzwe gicako abana batari bake bavuye ku mashure reka n'abadandaza ngo ariko bahagirira uruhombo runini bagasaba rero ko cosa n'ugwa mu maguru masha abicishije kuri radio Izere FM isanzwe isamiranira mu gisagara cya Rumonge Onezime Nizigama arongoye umutumba wa Karagara yamenyesheje kuri uwa gatandatu k'ico kiraro cyari cyubatswe n'abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bafatikanije n'imvukira cyari gifitiye akamaro kanini komine ya Rumonge uwo mutware agatera kamo abo bose babishoboye kugira icyo bakoze kugira icyo kiraro gisubire kubakwa byihuta maze abanyagihugu bo muri iyo mitumba basubire guhanahana ibidandazwa nk'uko byahora
hari imyaka ibiri cyari bwahere gikozwe na bene gihugu n'abantu bagiye baritanga bagaterera nk'imvukira ariko kubera ubushobozi bagikoresheje ari buto naho aho turi gusaba komine cyangwa amashyirahamwe akomakomeye ariyo yoza gutanga ingufu kuko nta munyagihugu yo batsiteranya kuri sokira n'abadandaza baracumukuye na nyabujya wari umutumba wari kwamamesa n'ibindi bitandazwa
bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio haguruka bakabamenyesha ko bitumvikana ingene ico kiraro kitubakwa kandi komine yabo yinjiza amafaranga menshi cyane kubgabo rero intware ya CNDD-FDD ngo yarikwiye gusezererwa kuko bigaragara ko ititayeho ineza yawe yari ijejwe
urakoze Arine Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye
abanyakuri niba bagomba kurwanya mu gihugu cy'ubuni murabibona murabyumva nde kuri babaje birababaje birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasha n'iri mitima bagitse umutima runtu harageze harageze barundi barundi kandi oya 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 trose tro tuvibuzima tujibuntu
ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho twarayibonye muri kahise ku Burundi twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajya
naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzuyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe
tugo wamwe n'icyo gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira gateka kacu iki ni kimenyeto cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye tarabe ngo ntacho ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe
nina hano amakuru twari twabateguriye tuyarangirije nshuti bagenzi mwari muduteza amatwi ndashimiye abamenyesha makuru batororokanije izi nkuru sinibagiye no gushimira Obe Felix Rankunda yari mu buhinga bw'ivyuma ahanje nkaba ndabasezeye mugira ijoro ryiza naho ubutaha
Shigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka ku minsi isigaranye mana uzandengere
ishamu baba kandi satana
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ngurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi. Ngurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu